bwanjye nkunda abo nahetse mu kirimunda nkabaterura mu kiri bato uzageze imvi ziburuye nzi nkibaheka
Ndabahetse.